pesa ndio wandile lango ndikuza msangala rusodo dometa zima kule la maya akachoka ama ninyengelela ndi maolula nati ngavomera isafuna ndili vadziko likozona bambo anga dali chijamakanda boba ndatuma nyasi osa ugira mdima akamasinjilira sema badido yanga amati ndinechepadziwa kukongola kwanga ngochemwisa ndabyola tundi bala nchani chimaololira chipemba chachilakula kwakandiona zoti ndinebutu losa kwima bambo anga tamadziwa ndisaike kukasamba amayi balibakomola papa kumasuzumira pachisata kuchipinda changa mangolowa bambo anga samadziwa kukokoda amanidzadzira nunga wadzodzola nati nyumba yosiyanga ndili jerufu lowa sasa nkapanga chibwana pakomo wandipirihisa ama ndigwira zamawere mkugira bambo anga wopanda zero ndilitsipawa amazika kamiza lobakhomolo pabatiza namati ndili jerufu lozichinjiriza akamanisisira potsikira tsikya lina ndikawingula tuzima waipira amapyatu mtima namati dziwa lilipira tsitikya tikuna nayo likukolokozana kumimba liumala bambo lonkira lidamanga maziko khumbo londipisirira zoti ndine mwana amazindikira ndidziwa nanga chani chimawatenga mtima mayi anga lundowanira nchani wosamawaniritsa nkawafusa bambo samayankha nkawatsanulira za tsogolo langa zomwe ndi malakalaka nditakhala amafanalo phete nkuseka namati lolo langa lilachomba okongola tusogolo samaliza bambo anga adanenetsa kuti ndikawumitsa mtima sukulu tuindikanika ngati ndikufuna kupomola pazomwe iwo akufuna bola tundingokwatira pakhomolawo kukusunda nkadanulira yani nkhawa zanga aphunzitsi anga amandigomera amati kukongola kwanga ndimkomera wa sukulu wondikhunzitsa ama ukumba mwendo wanga amafunitsitsa ataona botera anzanga mandisasa namati ndineka mjaja maziphunzitsi ndimawakudadala mkuma waipitsira mbiri bambo anga amayi anga amandida amati ndine walitima ndikufuna tokuwathetsera banja kuwapekera bambo bodza mayi anga samakhulupirira akawafusa bambo anga mwanti wakhala makanitsitsa komati twineyo ndimawakopa powavulira adali madzulo a tsiku lina mayi to adachoka adangowatchayira bambo lamya kuti ndigona kumaliro sindibwera ndidaona bambo wuchipinda changa zofunda zawo zili m'manja namati tigona limodzi mpaka kucha mphuno salota bambo anga sadadziwe kuti maliro adali wonyamula sindidakhulupirire ndidaona bambo anga kundivuliranso kachekena nkuma ndigwira mondiumiriza mene dzovala dzanga makolokola bambo lusadadziwe kuti mayi afika ndidaona pakhomo atangoima chenikolo yawo kuti ili kumanja ndiye satu amajambula ndikukanitsitsa kukana kutenga mimba ina adandipatsa mbama sindidadziwe komwe ndidakwera ndiye satu ndidali nditakomoka kuti sindidadziwe yemwe adanditenga ndidatsitsimukira ndiliwo mmachira okwakwaza mukolido tuyachipatala amathamangira nane kuchipinda changa ndiye satu kokandigoneka pakama atandimima dotolo wina ndidamumva kwaoza mayi anga kuti andipeza ndi matenda opatsirana tukogonana zoti bambo anga amamwa mayi tu adali wodabwa ndikuwawuza kuti ababawa andichotsitsapo tuchinja ndipo mwadazindikira kuti bambowa chidali tuchizolowezi chondigwiririra ndidaona m'maso mwa mayi koyamba misozi yikutsika tumokangaza bambo anga wondipeza ndiwandifululira nkhawa nkundidendekeletsa tumtsoko wa misozi yotentha maloto anga mwapyeda tsogolo tumwafotsera ulemu wanu mwazichotsera nkukazigoneka kundende zilumika tuzosawerengeka
Gracias.